Mondo Platinums kwenye records.
Love is so beautiful, takupenda kikomando, usije kikomando, takulinda kikomando. Macho, macho, macho.
Baraka haina baraka, twende nyumbani.